ubu dufite ishuri ry'ikigoroba ryigamo icyongereza nyakubahwa perezida ubu nzi kuramukanya good morning good afternoon good evening slowly and slowly I will not